tuqay gobolada bari soomaaliya. Insha allah barnaamijyo aada iyo aad u xiiso badan ayaad iga sugaysaan dhowaan, haddii ilaahay ku idmahaya. Yes sir. No, I'm using it. Yes.
Okay, let me use it real quick.
No, keep.